Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Mwiriwe abandi mwaramutse kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 30 Ntwarante 2023 amakuru twabateguriye ashimikiye ku ngingo zimwe zikurikira. Abantu mu Burundi baguma banyuruzwa n'abakozi b'iperereza. Muraza kumva umunyagihugu wo muri komine Gasogwe intara ya Muyinga yigeze guhungira mu bihugu bibanye by'u Rwanda na Tanzania, mu nyuma agahunguka yaraye anyurujwe. Abanyagihugu babona ko amarira Barisito Ndayishimiye yavuze ko yaririye imbere y'abajejwe igisata cy'ubutungane araye ingona, ngo kuko gushika ubu nta kirahinduka muri ico gisata. Abantu ngo baracafungirwa ubusa, abandi bagahogwa gushikiriza ibitagenda neza ku ntwaro ya CNDD-FDD. Leta ya CNDD-FDD gukwiye kwiyomora iyo nyene. Igisata caba mukerarugendo mu Burundi gushika uyu munsi ngo ntikibaho, kuko ata n'itegeko na rimwe rihari ikigenga, bigashikirizwa n'urongoye ico gisata. Abarundi batandukanye bakaba batangazwa n'uko ivyo bishitswe ahabona inyuma y'imyaka hafi 18 umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, bakabona ko iyo myaka yose iheze ubutegetsi bw'uwo mugambwe buriko buhendahenda Abarundi kandi ataciza buri bubazanire. Navyo mwabiteguriwe. Musangwe ikaze ryo gukurikirana aya makuru, hari n'ayandi twabateguriye. Kuri mikro muri kumwe na Dondo Tumba z'umutima, mu buhinga bw'ivyuma naho hari Aubin Felix Irankunda.
Radio Haguruka, Haguruka Abarundi tugwanira igihugu cyacu.
Bakashimira yabo ndabarongoye. Ngasanga ha 11 buzemwe n'iburi abantu 50 ariko barari. Bari zari iki kutunga. Ngero mukuru w'igihugu cyacu. Wo iriki. Uru na cyane cyane uzirikana neza icujejwe. Uzirikana neza icujejwe. Ugasusanga bose bariko bararira, umuto akarira, umukuru akarira, bose bakarira. Nari cyo gihugu burera ku mukuru w'igihugu arira, umwene gihugu akarira, umunyamahanga arakeneye Burundi akarira. Icyo gihugu ni cyahehe kandi ntabwo ni ntunga. Icyo gihugu cyitwa ngo iki? Tashaka kwega umuriro, Imana yaraduhaye amahoro turagenda. Nk'uko umuriro duce dushaka kwega ubunyene, ubunyene ubu tukwega.
Ubutungane ntibunaniranye kubera ko abacamanza badafite ubumenyi cyangwa badafite umutima. Ariko hari ibintu bibiri mwagarutse ko kandi ari byo. Hari igiturire n'ibyo, kandi hariho n'ukuboko kunyegeje ku bacamanza. Uko kuboko kuriho gushobora gutuma umucamanza atitegerezwa mu byo ku ngingo ibereye yisunga amategeko. Urubanza rwiwe arabona ko rudashoboka cyangwa adafite ukuri, akifatisha umukuru w'umugambwe mu ntara, akishimikiza Angelina Kayikonke dore arume dore polisi. Niho bigorera nyakubahwa bya rimwe rimwe.
Ikibabaje cyane ni uko benshi babivuze bakabizira.
Kujya yabivuze
benshi barabivuze barabizira, bamwe barapfuye, abandi baburenga aho mu mabohero ari byo bazira, abandi nabo barahunze igihugu twebwe twese twahunze kubera twadomye ku rutoki bijya nyene yarayavuze. Ariko urabona wewe nta nicyo yabaye.
Ndasubiye kubaramutsa. Inyuruzwa ry'abanyagihugu b'inzira karengane rirabandanya kwibonekeza mu gihugu cyo Burundi. Ejo hahise mu masaha ya gatondo hari umunyagihugu yitwa Nzigo Viateur akaba no munywanye w'umugambwe SNL yanyurujwe n'abapolisi bagerageje kwiyoberanya bakaba bamukuye aho asanzwe aba ku mutumba Gikwiye zone na komine Gasogwe intara ya Moyinga. Umuryango wiwe uri mu mwiheburo kuko utazi iyo uwabo yatwawe. Abanyagihugu babona ko atagisigaye atari uko umwe wese yohambya abandi mu rugamba barimwo bwo kwikura ko intwaro ya CNDD-FDD. Inkuru dukesha King Blaise Iranzi.
Harejo hahise mugaturuturu ka kare igihe cy'isaha 11 n'iminota 45 niho uwo mushingantahe Nzigo Viateur yanyuruzwa akaba yakuwe ku rugo iwe ruri ku mutumba wa Gikwiye zone na komine Gasogwe intara ya Muyinga. Mu gufatwa Viateur yafashwe n'abakozi biperereza bagizwe n'abapolisi batatu n'uwundi umwe yari yambaye umwambaro wa gisivile. Bose rero uko ari bane bakaba bari bagerageje kwiyoberanya mu kwambara amakasike maso. Nkuko tubikesha isoko ryacu aho ku mutumba Gikwiye, abo bakozi biperereza bari baje mu modoka yera yo mu bwoko bwa double cabine yutwara iperereza ngaho mu ntara ya Muyinga ariwe Colonel Felix Habyarimana. Iyo modoka akaba ariyo baciye buriza Viateur baca bagenda mu muvuduko munini cyane. Viateur ni umugabo w'imyaka 41 akaba yari yubatse afise n'abana batandatu. Muri kahise kiwe Viateur yahoze ari mu bagwanyi ba Paripeutu FNL ukiri umuhari ugwana. Akaba yari yagumye ari mu mugambwe FNL inyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara. Bivuye ku mutekano muke warangwa mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane kubatavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD mu mwaka w'2015 umushingantahe Viateur yarafashe ingingo yo guhunga igihugu acaja mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho yarahavuye acayungururiza mu kambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania. Mu mwaka w'2020 Viateur yarafashe ingingo yo kwiyandikisha mu mpunzi zitaha mu gihugu cy'amavukiro. Yaratashe arashika mu Burundi ariko kubera ubuzima bubi yahasanze mu mwaka w'2021 yaciye afata ingingo yo kuja kuronderera ubuzima ibyo benshi bita gupagasa mu gihugu cya Kenya. Aha nk'uko amasoko yacu abivuga Viateur byarashika agataha kuraba umuryango mu Burundi akongera agasubira aho muri Kenya. Viateur rero akaba anyurujwe haciye iminsi itandatu atashe kuko kuwa 23 uku kwezi nyene kwa ntwarane yari yatashe kuraba umuryango wiwe. Gushika ubu umuryango wa Nzigo Viateur uri mu gahinda kenshi kuko utazi uwabo iyo yatwawe nuko yoba amerewe. Ubonako kuva akinyuruzwa bagerageje kurondera mu busho bwose barabura uwabo. Abasanzwe bazi uwo arongoye iperereza mu iyo ntara ya Muyinga Colonel Felix Habyarimana bakaba bafise amakenga ko Viateur ashobora kugandagugwa ngo kuko uwo arongoye iperereza aho i Muyinga amaze kuvugwa akatari gake mu bikorwa nk'ibyo bigayitse byo kunyuruza abanyagihugu bikarangira baburiwe irengero. Kuri ibyo byaraye bishikiye Nzigo Viateur abandi banyagihugu bashoboye kuyaga na radio Haguruka babona ko atakindi gisigaye atari uko umwe wese yohambya abandi mu rugamba barimwo rwo kwikura ko intwaro ya CNDD-FDD ngo kuko iriko irica abanyagihugu ku rugero ruteye ubwoba.
Urakenuye King Blaise Iranzi kuri iyo nkuru. Amarira umukuru w'igihugu aherutse kuvuga ko arize kubera ubutungane bw'u Burundi budakora icyo bwategerezwa gukora ngo namarira y'ingona. Abanyagihugu babivuze bafatiye kubiguma biba muri ico gisata bagafatira kubaharanira agateka kazi na muntu batanu baherutse gupfungwa hamwe na Floriane Irangabiye umumenyesha makuru ari mu bahora bashikiriza ibitagenda neza ku ntwaro ya CNDD-FDD. Ubutungane bw'u Burundi bwari bukwiye kwikubita gashi bukarekura izo nzira karengana ariko kandi ngo leta ya CNDD-FDD ikwiye kwomoka ngo kuko ivyo gutunganya vy'igihugu vyaramaze kuyita kuwamazi. Inkuru na Abel Nzambimana.
Mubira baraje gufata abantu baciye ku kibuga cy'indege bagiye mu nama izwi bakaremeye kwako icyaha cyo guhungabanya umutekano. Mubira baraje kandi kubahuka umuntu ari kumwe n'abandi agiye mu rubanza agafatwa ngo ateye Burundi. Abanyagihugu bakibaza ko umuntu agiye afite ikazi yifana cyangwa y'ibiyeri mu rubanza kwiyo kazi ari cyo kigwanisho gifasha gutera Burundi bagasanga ni kimwe mu byitwazo by'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kugira bufate abantu bubate mu mvuto. Ibyo byose bikerekana ko amarira ya Barisito Ndayishimiye imbere y'abajejwe igisata cy'ubutungane ngo bakora nabi ari ukwiririsha icyo abanyagihugu bita kurira ayingona. Umwe mu banyagihugu babishikiriza tumutega amatwi. Barisito Ndayishimiye ngo arakwiye kumenya yuko ibyo abwira abanyagihugu batigera babyibagira ngo babona biguma biherera mu majambo. Abanyagihugu bakamubaza ko umuntu avuze ibintu bitagenda neza mu gihugu ariwe afatwa agahanwa cyane ko akwiye gufatwa uwo yakoze nabi akaba ariwe ahanwa. Kugabo banyagihugu ngo leta ya CNDD-FDD ikwiye kwiyomora ikava ku butegetsi ngo kuko ibyiza ntabyo ishoboye guca ishoboye n'ibibi harimo ukwica no kunyonyeza iby'igihugu.
Turagushimiye na wewe Abel Nzambimana kuri iyo nkuru. Umukuru w'igihugu ngo nta jambo na rimwe yigera avuga kandi biziga by'abanyagihugu bidasiba gutogwa ijya no hino mu Burundi. Ikindi kiboneka mu Burundi ngo nuko uvuze ibitagenda neza mu gihugu acaceka umwansi w'igihugu. Abanyagihugu bakamenyesha ko nimba umukuru w'igihugu adashobora kurangura amabanga ajejwe ngo akwiye gutawe nyene yomoke Abarundi baheze bishirireho abarongo ozi bashoboye kurondera ibitunga abanyagihugu. Intwaro ya CNDD-FDD bizova kugakanu abarundi barushe. Umwe mu banyagihugu babishikirije tumukurikire.
Ibiziga byirirwa biratogwa umukuru w'igihugu nta jambo narimwe akura ko munwe ubwo kwicenye uhagarara mugaba akaguma avuka ngo barufiri nabo bantu umuntu ake buyubere leta y'u Burundi acaciye ku mwanzi turamusavye umukuru w'igihugu nimba adashoboye gutunganya neza ibyerekeranye n'amabanga ateyejwe nateye uwo muke yiruka wunge aveho twironderere abandi barongoza ashoboye kudutwara bashoboye kudutunganiriza bashoboye kuturonderera ivyo abanyagihugu akeneye kugira ngo abanyagihugu ntibabandanye biyicwa n'inzara abandi bakicwa na leta abandi bakicwa n'ubutungane ubutungane bukubaho umuntu atashe yagirizwa bakamuhohote gushika aho bamusanga no mugasho kumukorera ibintu bitare kuri n'amatege mana ubu Burundi kaba basendere fudete azatuvako turushe ni imana igiye kubadukurako
ubuhinga bw'ivyuma babanze batumerera mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya na yandi twabateguriye hano kuri radio Haguruka
Haguruka Barundi humuragi ugucatuvyaye muvyeyi wa twese abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona humuragi uguciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvyi n'abavyeyi humuragi Burundi bwacu ragirya abasokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera Abarundi kandi mukomeze n'abandi mwimi mitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato vyaye komera Abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo Barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inareza
akacagari mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu kabandanya kuja ahabona urongoye igisata cabamukera rugendo mu Burundi na wenyene aremeza kwico gisata kirangwamwo akajagari bigatuma ata amafaranga cinjiriza igihugu kugira ico gisata gikore neza ngo bisaba ko hemezwa amategeko akigenga bamwe n'abandi mu banyagihugu bakaba bamenyesha ko bitanga ngaje kumva muri kino gihe ariho havugwa kwico gisata cabamukera rugendo kidafise itegeko na rimwe abakijejwe bakorera ko mu myaka hafi 18 yose ubutegetsi bwa SNDD FDD bumaz bakabona kuyo ntwaro ifise ingendo yo guhendahenda Abarundi mu kubabwira ko ibintu buca bigenda neza ngo ariko hakugenda neza bigatera vyunyuka Abarundi ngo barakwiye kutemera kuguma bahendwa nk'abana n'abategetsi ba SNDD FDD iyi nkuru ni Ninete Nancy Mutoni tuyibaza
yake bigira imana rongwe muri kino gihe igisata cabamukira rugendo niwe yemeza kwico gisata gikora kitagira itegeko na rimwe rikigenga akaba yaraye abivugiye mu ruganda rwo kwiga amategeko yogenga ico gisata kugera uyu munsi ngo ico gisata ni kibaho mbere ico gisata ngo nticinjiriza amafaranga igihugu nkuko biri mu gihugu kibanye cy'u Rwanda Kenya mu Bufaransa n'ahandi
cyumumenye nuko atategeko bisanzwe byagenga igisata cha turisme mu Burundi twakorera ko nico bituma cyo gisata cha turisme mwacumba kwizina ariko mu byukuri nticabaho bavuze turisme mu bindi bihugu baba bavuze igisata cinjiriza igihugu gishinzwe kwinjiza amafaranga kujya kwa OBE kujya kwibisata bijejwe gucukura ubutare no kubudandaza kubw'igihugu kugira ngo ivyo bintu tubishike ko turisme mu Burundi ibe nka turisme mu Rwanda muri Kenya mu Bufaransa cyangwa nuko iyo secteur irinda kuronka amategeko ayigenga
kubgaje kabigira imana arongoye cyo gisata cyaba mukira rugendo mu Burundi kugira gitere imbere ngo nuko habanza kubaho politike y'igihugu yabamukira rugendo mu Burundi iyo nayo akaba ariho ikigwa mu Burundi ikaba itaranemezwa ubu uko bikogwa igisata cy'imico kama hamwe n'igisata cyaba mukira rugendo ntibitwarirwa hamwe ibituma kimwe kizibira ikindi ibintu bigace bigenda nabi cyane kuko byategerezwa gutwarirwa hamwe twongere dukurikire Jacques Bigirimana
abanza kuri ico bita politique nationale du tourisme au Burundi twaje kwiga no kuyemeza kwisi igisata cyo tugenegene no kuvuga les arts artisanat nta na hamwe culture uvuga imico kama nta na hamwe gisata cha INSEN bitandukanye na tourisme birafatanye bitegerezwa kuja hamwe bikajya mu buyobozi bumwe mu burongozi bumwe niho bidasubira kublokana amafaranga avuye muri ico gisata yinjira muri ico gisata kirimo ivyo byose biri hamwe nta usubira kuvuga ngo abantu bahaye uburyo bwa rubwanje kandi ivyo bisata bikora ikintu kimwe mu gutyo kumva uyu munsi abo muri kiritire bavuga bati mwebwe ingoma muzironderamo iki ko ingoma ari kiritire none iyo turisme yoba itarati ingoma yoba yitwa turisme nyabaki ko gushwa ari patrimoine yemejwe na UNESCO ivyo rero birimo muri iryo tegeko hamwe yoramuka bisinywa rikemezwa rigasinywa ivyo bidadanye bizodadanuka maze ibintu bifate umurongo
abarundi batandukanye bumvise ukajagari kari muri ico gisata bibutsa ko nibindi bisata atana kimwe kiri ku murongo bagatangazwa nuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugiye kumara hafi imyaka 18 yamara ibintu hakugenda neza bikaba bitera biba nabi cyane intwari ya CNDD-FDD ku bwabo ngo yihaye kuguma isamaza abarundi mu kubizeza ko igiye guhindura ibintu ariko ata kintu cyiza kiri buboneke abarundi rero ngo bakwiye kutemera kugumizwa mu gatiro n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kandi atacyo buri bubamarire
ni metenance mutoni turagushimiye hari zuguru zuguru ivugwa hagati ya leta y'u Burundi n'ibihugu by'abarabu iyo zuguru zuguru ikaba iri kituruka ku kutumvikana ivyo guhanahana abakozi hejuru yo kugurisha umwe wese mu bigeme bazoja muri ivyo bihugu by'abarabu leta y'u Burundi iriko itegeka ko imishahara yabo bigeme yota ku makonte yayo ivyo navyo abo barabu bakaba bavyanse mu kuvuga ko imishahara y'abakozi itegerezwa guca mu minwe ya ivyo hamwe byogumuko bikaba bigiye gutuma abo bigeme batazogenda aho bari biteze kuja kuronderera amaramuko abanyagihugu bandi twayaze bavuga ko ivyo biri mu rukurikirane rw'ingeso mbi iranga abategetsi ba CNDD-FDD mu kwama bashira imbere inyungu zabo no kunonoza inguvu z'umunyagihugu ngo leta nk'iyo niyo gutuza ikava ku butegetsi byinshi tukaba twabiteguriwe na Alice Mukeshman
hari haciye igihe hibonekeza abigeme n'abakenyezi b'abarundi bajya gukorera mu bihugu by'abarabu bikaba byari byagumye bivugwa ko bamwe muri bo bahohoterwa iyo bashitse muri ibyo bihugu by'abarabu bivanye n'uko nka bose bagenda baciye mu kinywabi ibyo bikaba byagumye byiyamirizwa na bamwe n'abandi harimo abaharanira agateka kazina muntu bakaba baguma basaba ko hojaho amategeko yo guhanahana abakozi hagati ya leta y'u Burundi n'ibyo bihugu by'abarabu ntibyatebye kuwa 2021 ndamukiza umwaka wa 2022 leta y'u Burundi ibicishije mu amashinga mateka yarashizeho amategeko agenga ibyo guhanahana abakozi n'ibyo bihugu by'abarabu integuro yateye impari ico gihe igatuma benshi bagira amakenga ikabamwe harimo n'abashinga mateka bagumye bavuga ko leta ifise inyungu muri iyo integuro yitegeko kuko muri iyo tegeko byavugwa ko umukozi atazomenyeshwa amasezerano y'akazi cyanke iby'agashahara azohembwa bikaba byavugwa ko ivyo bizoguma nkibanga hagati ya leta Burundi n'ibyo bihugu by'abarabu ayo makenga bamwe bari bafise wese yagumye agaragara kuko mu nyuma iyo leta nyene ibicishije kumushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu kwa 14 Kigarama umwaka wa 2022 yaciye isohora ikete yemeza ko amashyira hamwe atanu gusa ariyo yemerewe kwandika abakozi bazoja kurondera akazi hanze aha bikaba byaragaragaye ko ayo mashyira hamwe yose ari ayabategetsi ba CNDD-FDD kigitwa
Igor Agency for Youth Employment
dikorera imakamba yegukira Leveriano ndikuriyo umukuru umugambwe CNDD-FDD amakenga rero bamwe nabandi bari bafise aruhiye kujya ahabona uno munsi amakuru radio haguruka ifise yemeza ko hariko haba zuguruzuguru idasanzwe hagati y'abategetsi ba CNDD-FDD n'ibyo bihugu by'abarabu aha bikavugwa ko abategetsi ba CNDD-FDD bari kubategeka ko imishahara yabo bigeme nabo bakenyezi yoca kuri konte ya leta mwibanki nkuru y'igihugu Berbe hama leta ikabona kwihembera abo bakozi ayo makuru nyene dufise akabandanya yemeza ko ibyo bihugu by'abarabu yarahiye birarengwa ko bitorota bikora iryo kosa kuko mu mico y'amategeko yabo umushahara w'umukozi utegerezwa guca mu minwe yiwe aha twabamenyesha ko ibyo bihugu by'abarabu byovyo bibwira leta y'u Burundi ko yokubahiriza ibyo bumvikanye byo kugura umukozi umwumwe ariko umushahara ugaca mu maboko y'umukozi twabamenyesha kandi ko mu matohoza yakozwe na radio haguruka umwigeme canke umukenyezi umwe agugwa amafaranga ibihumbi 8 y'amareyari ayo nayo akaba arenga gatoya ibihumbi 2 by'amadolari ibi bica bigaragaza ko leta ya CNDD-FDD yari yarateguye gukora urudandazwa kuri abo bana b'igihugu ubona ko nayo mafaranga bagugwa atanu umwe amenya irengero ryayo bikabandanya bivugwa ko iyo zuguruzuguru ariyo yatumye abigeme n'abakenyezi bambere bari mu myiteguro bidakunda ko bagenda nkuko bishikirizwa n'iri soko ryacu mu bategetsi ba CNDD-FDD ijwi ryahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe
leta yashatse amahera abakozi bazarahembwa baze barayakata ko amwe bahemba abakozi kandi bahembe leta aba barako bari yankira amahera umukozi ni haramu nimugumana yetu zo batumukuzi 8,000 ni make kandi nawe urabona 8,000 naho gukora mu pasiporo gakora mu katari bo mwara no wa indega kari hiki ayo mafaranga si make urumva nziye ko bituma abakuru badasafira
gushika ubu rero amakuru adushikira avuga ko hamwe byoguma uko abo bakozi bitazoba bigikunze kubagenda iyo bari kuja kwironderera ubuzima abanyagihugu bumvise ibyizuguruzuguru bakaba baguye mu gahundwe kumva leta yubahuka kwimaramaza nkuko n'ubukene ugwaruka rurimo mu gihugu cy'u Burundi bakabona ko ibyo biri mu rukurikirane rw'ingeso mbi iranga abategetsi ba CNDD-FDD yo kwama banunuza umunyagihugu muto ku nyungu zabo gusa iyo ntwaro rero ngo niyo gutuza ikavaho
urakoze cyane Alice Mukeshman radio haguruka twashimye kugaruka ku makenga bamwe mu bashinga amateka bari bafise igihe iryo tegeko ryariko ririgwa mu nama nshinga amateka ku wa 2021 ndamukeza umwaka w'ibihumbi 2022 icyo gihe iryo tegeko ikaba ryariko risigurwa na Jerpendi da ko buca batazira ndakugarika akiri umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano umushinga amateka wa mbere akaba yabaza ingene abakozi bavuye mu Burundi bazokora mu gihe abakozi bakorera mu bigo by'abarabu bafatwa nabi kubera amategeko y'akazi yitwa kafara abuza umukozi guhagarika akazi canke kugahindura tutibagiye gutaha mu gihugu c'amavukiro yaje avamwo ataronse uruhusha ruvuye ku mukoresha
bari kwikirijanye sisteme kafara sisteme kafara ni sisteme mbi cane murana ko n'andi makungu ayitera ivyatsi kubona baha uburenganzira umukoresha urenze urugero ushika hamwe umukozi ataburenganzira gira bwo guhagarika akazi guhindura akazi n'abakozi baba bavuye mu bindi bihugu gusubira iwabo ataronse adaha uburenganzira n'umukoresha muva yuko iyo sisteme ari mbi bavuze yuko muri code du travail niho bice bijyana n'ibyo ariko ashikiriza uje kufata ijambo yuko hari processus yukubikuraho muri code du travail muga processus d'abord uko nayibonye si muri Arabie Saoudite gusa namubonye yo systeme ikoreshwa dans tous les pays du Golfe
je repende la kobuca akaba yaciye yasubiza uwo mushinga mateka ko ibihugu by'abarabu biriko birahindura ayo mategeko ananiza umukozi
iyi sisteme mwavuze kuri mu bihugu by'abarabu nka byose muca mubona yuko no mu nyishu nyakubahwa mushikiranganje yatanze yavuze ko ari kwagerageza kuyikura mu nzira kuyikuraho mu mategeko agenga kazi iyi sisteme twinjiye indani tukitegereza neza nibi bihe turimo uno munsi urabona ko effective mari sisteme nabo nyene kugira bakingire abo bakozi babasanzwe bafise nibaza kuno munsi rero barinze biyugurura bakugurura yuko bashobora kurondera mendevre mu bindi bihugu urumva neza yuko nabo nyene bategerezwa kuko kwisinzima amategeko si ya dynamique
naho rero je rependira ko buca yatanze iyo nyishu bamwe nabandi bavuga ko yapfuye kubivuga kugira irenganire ku nyungu ziwe kuko atanda hamwe cyemeza ko ayo mategeko yahindu abanyagihugu rero bakabona ko leta ya CNDD-FDD atarukundo na ruto ifitiye umunyagihugu muto ariyo mpamvu abarundi bakwiye kuyisezerera Nchote bakunze mwariko mudukurikirana amakuru y'uyu munsi naha arangiriye mwakoze gufatakanya ko kuyakurikirana ndasubiye gukengurukira abayatororokanije bakongera bakayabashikiriza hamwe n'uwatumye amajwi ashobora kubashikira nanje nayo ndabashikiriza nkaba ndabiyike banuye musigara amahoro na gahwane naho buta
Amalinga ni meshi, umubabaro ni mwishi, agahinda ni keshi, abavyeyi barangazwa, bagatandukanywa n'imiryango yabo, mana ngwino utabare, tugatotezwa taco tuzira, ninde wo kuturengera. matawa ya Israeli ukabakura muri Egiputa ukabacabutsa inyanja tukura bagashiki karani nana nakugutabare Abarundi mana ngwino tsabara barundi kazi oh haleluya mana ngwino tsabara bari mu mabotero mana ngwino tsabari kuzi n'abafakazi n'abatagira shinge na rugero mu kwari wa Israeli haleluya
Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka.